inamashinga mateka y'ishyirahamwe rya Buraya yasabye ko Paul Rusesbagina atahukanywa mu Bubiligi hatarinze kwihwezwa nimba hari ikimwagira canke atakimwagira. Ikimenyesha makuru Le Soir cyo mu Bubiligi canditse ko iyi ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane mu nama yahuje abo bashinga mateka ba Buraya. Rusesbagina w'ubwenegihugu bubiri umunyarwanda kongera kaba n'umubirigi mu kwezi guheze ubutungane bw'u Rwanda bwamuciriye gufungwa imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango w'umwe bwa Buraya Joseph Borrell yasabye abashinga amateka kwisunga ibyemeza byatanzwe n'abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane bw'ububirigi kimwe mu bihugu byo muri uwo muryango. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ububirigi byemeza ko Rusesbagina atahawe ubutungane bubereye n'u Rwanda. Muri Afrika, imyuzure y'imvura yo kuva mu kwezi k'umunani yarahungabanije ubuzima bw'abantu hafi 263 muri Sudani y'ubumanuko bituma abantu benshi bata ingo zabo. Ikigo cya ONU kijejwe kugarukira ku bantu yihuse OCHA cyabitangaje ejo ku munsi wa kane. Ikigo OCHA cyavuze ko imvura y'isegenya yatumye inzuzi zuzura, amazu n'imirima biratwarwa mu mareta 8/10 agize Sudani yo mu bumanuko. Ishyirahamwe OTANI ryo mu bihugu byo mu burengero bw'isi ryishyize hamwe kugwaniriza umwansi hamwe iriko ririga uburyo byo komeza urunani rwa gisirikare rwa G5 Sahel ruriko ruragwanya iterabwoba mu bihugu bitatu bisangiye imbibe arivyo Mali, Niger na Burkina Faso. Umunyabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabivuze mu kete yandikiye akanama ka ONU kajejwe umutekano yabonywe n'itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku munsi wa gatatu. Guterres yavuze ko akenewe gushingwa ibiro bizofasha inteko za G5 Sahel zigizwe n'abasirikare 5,000 bava muri Mali, Mauritania, Niger, Chad na Burkina Faso. Ivyo biro bizohabwa uburyo bw'amafaranga buvuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ariko Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu gitanga uburyo bunini bw'amafaranga muri ONU, iramaze kwanka uyo mugambi ushimwa n'Ubufaransa hamwe n'ibihugu bitari bike bya Afrika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi hamwe n'umuyobozi mukuru wa OMS baratanguje umugambi ejo ku munsi wa kane kuko ibice 40% by'abantu ku isi bazoba bahawe urucanco rukingira COVID-19 gushika mu mpera z'uyu mwaka. Uyu mugambi kandi wifuza ko abantu bangana 70% boba baramaze gucandagwa hagati mu mwaka wa 2020. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko doze 6.5 miliyoni zimaze guhabwa abantu ku isi. Yavuze kandi ko izindi 5 miliyoni zikenewe kugira ibice 70% bitumberewe ko bishikwa ko. Abacamanza muri Leta z'Ubumwe za Amerika baregetse ko ibyaha by'iterabwoba wahoze ari umukomanda w'abatalibani kwicwa ry'abasirikare ba Amerika mu 2008 Haji Najibullah w'imyaka 45 aza yarashikanywe mu mvuto muri Amerika yagirizwa kunyuruza umumenyeshamakuru w'umunyamerika hamwe n'abasivile babiri ba Afghanistan. Yahagaritswe ari muri Ukraine arungikwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'icumi umwaka uheze.
Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi bamwe mu banyeshure bo mu ntara Kirundo bahunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bategerezwa gusubizwa inyuma umwaka canke imyaka ibiri mu ishure bageze mu Burundi.
Urumva urimo muri France sinanda menye kandi mu cyo ndakora ko nkubuye nakubona ari kubishora ntavyiga.
Nareke cino baransubiza inyuma amira ne passe de kandi
Abo ni bamwe muri abo banyeshure bo mu ntara ya Kirundo mu Burundi bahungutse bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umunyarwanda Oswald Rurangwa yagirizwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide yari yashikanywe mu Rwanda inyuma y'uko yirukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye ku butaka bwayo umunyarwanda Oswald Rurangwa yagirizwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide. Umumenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi yari ku kibuga cy'indege cya Kanombe aho u Rwanda rwamwakiriye ejo kuwa kane.
Uyu mugabo w'imyaka 59 Rurangwa yaje atwawe n'indege yihariye yaraherekejwe n'abashinzwe umutekano ba Amerika ku kibuga cy'indege Kanombe, yakiriwe n'abayobozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda bamushyikiriza abashinzwe umutekano mu Rwanda bahise bamwambika amapingu. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste yabwiye itangazamakuru ikigiye gukorwa.
Ubu gikurikiraho bunonaha mwabonye ko hari umwavoka wagenewe kugira ngo amufashe, aramenyeshwa icyo cyemezo cy'agacaca agihabwe, bamubwira n'uburenganzira bwafite kuri icyo cyemezo kuko nubwo yakatiwe adahari ariko yemerewe kuba yagisubirishamo amategeko arabiteganya. Ariko nava ahangaha arajya muri gereza y'amageragere niho aza kuba ari. Gutabwa muri yombi twakoze mu proje muta muri yombi mu mwaka 2008 nibwo twazohereje, ariko binasanga ko afite icyo cyemezo cyamukatiye cy'agacaca. Inze gusabira zo muri ambika icyo zakoze ni ukumwohereza kugira ngo aze arangize ibihano byakatiwe.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha yatangaje ko Rurangwa Oswald yari perezida w'interahamwe mu murenge wa Gisozi ndetse yari asanzwe akora akazi k'ubwarimu. Nkusi avuga ko umwanya Rurangwa yari afite mu gihe cya genocide wamuhaye ubushobozi budasanzwe.
Rurangwa Oswald yari perezida w'interahamwe muri Gisozi ndetse yakoraga akazi k'ubwarimu, ariko yagaragaye mu bikorwa byinshi bya genocide yakorewe Abatutsi, harimo kwica, kujya mu manama, kujya mu bitero. So ni byaha bya genocide, bufatanya byaha mu gukora genocide, gukangurira abantu gukora genocide, kwica nk'icya cyose nyoko muntu no kurimbura imbaga. So muri rusange ni byo, ariko hari ibikorwa byinshi bitandukanye yagiye akora birumvikana nk'umuntu wari perezida w'interahamwe ndetse akaba n'umwarimu, n'umuntu by'ukuri wari uzwi kandi yakanguriye n'abandi banyarwanda gukora genocide.
Musasobanura ko nubwo Rurangwa yakatiwe n'inkiko gacaca gufungwa imyaka 33 adahari, amategeko avuga ko ubashobora kongera gusubirishamo urubanza. Rurangwa yahise ahabwa umwunganizi mu mategeko ari nawe uzamufasha ku cyemezo yakatiwe n'urukiko gacaca, akaba yamufasha gusubirishamo urubanza mu gihe Rurangwa yaba bikeneye. Mu mwirondoro ubushinjacyaha bwatangaje, Rurangwa yavutse mu gihe 1962 mu mwaka 2007 yahamijwe n'urukiko gacaca rwo ku Gisozi mu mujyi wa Kigali uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi, akatirwa gufungwa imyaka 30. Amakuru agaragazwa n'ubushinjacyaha yemeza ko Rurangwa yahungiye mu cyahoze ari Zaire mu nkambi ya Kibumba muri 1994 akomeza mu nkambi ya Kayindo. Ayo makuru akongeraho ko yahavuye mu mwaka 1996 yerekeza muri Amerika. Kuri iyi nzira Rurangwa yaba yaranyuzemo, Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana n'umuntu waba wari umuzi neza ku buryo hari ibindi bisobanuro yakongeraho. Rurangwa ni umuntu wa gatandatu woherejwe na Amerika mu Rwanda ku mpapuro 26 zoherejwe muri icyo gihugu zo guta muri yombi abakekwaho ibyaha mu Rwanda. Aboherejwe mbere ni Enosi Iragaba Kagaba, Mudahinyuka Jean Marie Vianney, Mukeshimana Marie Claire, Leopold Munyakazi ndetse na Munyenyezi Beatrice uherutse kwakirwa mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Kugeza ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwohereje mu bihugu binyuranye impapuro zita muri yombi abantu 146 bumaze kohererezwa abantu 27 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushinjacyaha Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Assumpta. Tukivuga ku Rwanda, ubushinjacyaha bw'igihugu busaba gupfungwa burundu no kwamburwa uburenganzira bwose kuri Inyasi Nkaka yahoze ari umuvugizi w'umugwi FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda na Colonel Jean Pierre Nsekanabo yakora ibikorwa by'iperereza muri uwo mugwi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Nibihano abaregwa bombi basabiwe bicaranye n'ababunganira mu mategeko mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, bitandukanye n'uko izindi manza ziri kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga kubera icyorezo COVID-19 COVID-19. Kuri bihano bisumbi bindi kuremera mu bitegeko y'u Rwanda yaba inyasi nkaka bakunze kwitara forge fisi bazeye wahoza avugira umutwe w'inyeshyamba za FDLR ndetse na Colonel Jean-Pierre Sekana bo bakunze kwita Bega Kamara wakoraga ubutasi bw'uwo mutwe nta maranga mutima dasanzwe bagaragaje bakimara kumva ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri ibi bihano. Ubushinjacyaha bwabasabiwe gufungwa burundu muri gereza no kwamburwa uburenganzira bwose bafite mu gihugu kuri burumwe nyuma yo gusaba ko ibyaha byose uko ari bitandatu baregwa byazabahama. N'ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda bwavuze ko ari ibyaha biremereye bakoze mu buryo bigize impurane mbonezamugambi. Bwasobanuye ko byagize ingaruka zikomeye ku Rwanda kuko byahitanye abaturage b'abasivile bikomeretsa abandi byangiza imitungo yabo. Bahawe ijambo abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bongeye kwibutsa urukiko ko nta bubasha bari bafite mu mutwe wa FDLR ku buryo hari uwari bukora icyaha ngo bakimuryoze. Basobanura ko icyo bemera ari uko bawubayemo ariko batagize uruhare rwo kushinga kandi ko nta byaha baregwa nk'agatozi. Kuri iyi nyasi nk'akabavugiraga uwo mutwe yabwiye urukiko ko ibyo yavugaga ari amabwiriza yabaga yahawe n'abamukuriye. Yasabye urukiko kumuha amahirwe agasubizwa mu buzima busanzwe kimwe n'abandi bahoze muri uwo mutwe bahawe ayo mahirwe batarinze kuburanishwa mu nkiko. Asaba ko mu gihe urukiko rwaramuka rubibonye ukundi rwazazirikana ko mu myiregurire ye ntakatahwemye kwicuza no gusaba imbabazi ko yabaye mu mutwe wa FDLR. Akavuga ko yazinutswe kuzasubira mu kitwa umutwe cyose urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yabwiye urukiko ko nyuma yo gufatwa yafashije ubutabera anafasha gutanga amakuru yari akenewe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Nk'akayizeza umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'abanyarwanda muri rusange ko igihe yana